abusua from makwaba eba Susan Media Force ene so ya dafofra onyakopon ene akyen ene ya baba free credit Eguase akopiem ewo kura ede Moree na ya kwa akopiem ewo First Ridge ani nyina ewo Cape Coast Metropolitan Assembly no ase Central ana Mfantsiman temu yebebuya ni akonhoma se de da ye no no ahwe se de akwan no esitie ankasa jumedia ekɔ so ewo kwan no ne nkuro no eso jumedia ekɔ so ewo nkuro ni ani se de nkuro no esitie ankasa yebebuya ni akonhoma ahwe we nyina ntimo nka ye ho ye tusa anamu ne jamwas
to